nziza gihugu cyacu buje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo kiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuge ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye Derwa sugira singizwe iteka Orang Imana murage mwiza Ibyo tugukesha ntibishyikirwa Umuco dusangiye uraturanga Ururimi rwacu rukaduhuza Umutima moko yacu nibigukungahaze bikwiye Nukutere imbere ubutitsa Abakurambere b'intwari bitanze batizigama Baraguhanga uva mu bukombe Utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu byayogoje Afurika yose ndonduraganje mu bwigenge tukomeye uko turi twese komeza imihigo Rwanda dukunda twagurukiye kukwitangira w'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'icyakutera imbere uhari umubano n'amahanga yose maze ijabo ryawe riguhe ijambo